Shalom bakunzi b'ikiganiro Kanguka. Uno munsi turi ku munsi wa kane mu kanya gato mugira mukurikira ikiganiro cyo muri kano gatondo.
Ndora mukije mwese bakunzi b'ikiganiro Kanguka, izina ryanje ni Christ Kumana, uno munsi turi ku munsi wa kane. Nashaka gukomeza igisho tumaze ku minsi ku munsi wa kane, nigisho nise kwera iki dukwiye guhunga ubusambanyi canke ubushakanyi. Icyo rero ni kibazo abantu benshi batari bwatahure yuko icyacu ubusambanyi atari cyo kwirinda gusa, ahubwo ukwiye kugihunga. Uhunga ikintu giteye ubwoba, umwansi, uhunga umwansi. Ugihunga kubera icya cy'ubusambanyi nabisiguye kiratandukanye n'indi byaha. Nkuko Pawulo abyandika mu Ikorinto mbere y'igitabo cy'18, 1 Corinthians 6 verse 18, arabisigura yuko ukoze icyaha cy'ubusambanyi cyangwa ubushakanyi, uretse gusa ko akoze icyaha ku Mana, akoze n'icyaha ku mubiri wiwe. Uwo mubiri wiwe rero ni inzu y'Imana, nkuko byanditse aho nyene mu Ikorinto mbere y'igitabo cy'18:19, ni inzu ya mpwemu yera, mwuka wera aba mu nzu yiwe, ari wo mubiri wawe. Wowe ukuranyumviriza, uwo mubiri wambaye si wawe, ni inzu y'Imana. Ndabisubiramo, wewe uri kuranyumviriza, uwo mubiri wambaye ubona ufise nivyo urawugaburira, nivyo urawufata neza, nivyo urawuvuza, ariko umenye ko atari gwawe. Nyenewo ni mpwemu yera, mwuka wera, Imana ya Abrahamu, ya Isaka, ya Yakobo, niwe proprietaire, niwe nyene uwo mubiri. Nico gituma uwo mubiri rero udakwiye kuwukoresha icyo ushatse. Iyo ugiye gukora icyacu ubusambanyi, nuvuga yuko ugiye konona, uri kuronona inzu y'uwundi muntu. Kujya wagena mu nzu y'umuntu uzi yayigusigiye, yayigutijije, ahamugaca yikoresha uko ushatse, ukabomora, ugaca imiryango, ugasiga amarangi ushatse, kujya yobabara. Niko ndiho ababara iyo ugiye gukora icyacu ubusambanyi, kuko umubiri wawe si uwawe. Ni byiza ko dutahura rero yuko kurangura amabanga y'abubatse bikwiye kuba mu bantu bubatse gusa. Ntushobora kuryamana n'umugore atari umugore wawe, ntushobora kuryamana n'umugabo atari umugabo wawe. Mubikoze atari umugabo wawe cyangwa atari umugore wawe, mukoze icyaha cy'ubusambanyi, aricyo mu Gifaransa bita adultère. Ibyo biba ku muntu yubatse. Wewe utarubaka ugasambana n'undi muntu, ukoze icyaha bita mu Gifaransa fornication. Uvuga yuko urikura humanya, uronona inzu y'Imana. Kandi nyine inzu ariwe Mana ababara, ariwe inkurikizi mbi zo konona inzu y'Imana. Ibyo rero biratandukanye n'icyaha cyo kubesha. Kubesha ucumuye ku Mana, ukoze icyaha ku Mana, kugira ishari. Ariko gukora icyacu ubusambanyi, uretse gusa ko wacumeye ku Mana, aguwononye inzu y'Imana. Rero intumbero y'ino nyigisho naraberetse mu Ikorinto mbere y'igitabo cy'18, twabisomye, sinabisubiramo cyane. Twarabonye yuko iyo usambanye n'umumaraya mucika umubiri umwe. Twabibonye mu 16, Ikorinto mbere y'igitabo cy'18, 16, 1 Corinthians 6 verse 16, mucika umubiri umwe. Bisigura yuko muri uwo mwanya icyo cyacyo kiraba, hariho transmission, hariho guhanahana imyuka canke impwemo. Hari amadayimoni ashobora kwinjira mu muntu muri uwo mwanya ariko arabico cyaha, kuko iyo uri mu cyacu ubusambanyi nta couverture ihari, nta protection, nta kuzigamwa kuhaba. Nicyo shaka twumva. Wewe wiyumvira ngo kurinezereza gusa, ariko muri uwo kwinezereza hari ibikorwa Satani ko arakora bizogira inkurikizi mbi kuri wewe, kuko muri uwo mwanya ayo madayimoni ava muri umwe ajya mu wundi, kuko nta kuzigamwa, nta protection ihari, nta kuzigamwa kuhari. Aje muri wewe bagiye kwinezereza, ariko utahanye amadayimoni muri wewe. Kandi ayo madayimoni muri wewe azogira inkurikizi mbi mu muryango wawe. Nicyo gituma kenshi mu miryango harimo umusambanyi, umugabo cyangwa umugore, hari imivumo myinshi ikurikirana n'abana babo. Nicyo gituma umenye ko icyo cyacu ubusambanyi, uretse gusa ko kizokugira nabi wewe inkurikizi mbi, n'uruvyaro rwawe ruzogira ibibazo kubera icyaha cy'ubusambanyi. Hari imiryango myinshi yatabaguritse kubera ubusambanyi bwafa ku babyeyi, yaba ari papa cyangwa mama. Yari umusambanyi ugasanga hari imivumo ikurikiranye n'uruvyaro n'abana n'abuzukuru. Yaba abantu babizi bo kwirinda kugira bazigame, baproteje, bazigame imiryango yawe. Yaba abantu babizi, benshi ntavyo bazi, bagenda kwinezereza gusa, ariko inkurikizi ni mbi cyane. Cyo gituma bitandukanye, cyo gituma ijambo ry'Imana ngo hunga. Narabwiye akarero ka Dawidi muri Bibiliya. Dawidi yabonye umugore w'abandi aramwifuza, ajya gusambana nawe, akora icyacu ubusambanyi, ariko inkurikizi zakurikiye ku bana biwe mu buryo budasanzwe, habayemo ubusambanyi, habayemo icyo bita incest. incest umwana aza gusambana nuwa vuka na mushikiwe cyo cyose byavuye mu muryango wuguruwe na se na Dawudi ureze gusa icyatsi usamanye cyakurikire mu bana biwe habayemo nubwicanye yumvire harabayemo kwicana byose bivuye kuri yo act igikorwa yakoze Dawudi mu gukora icyacu ubusambanye yuguruye mu muryango gumunsi wa kane windwiza nzowereka inkurikizimbi zakurikiye icyacha Dawudi kwera kuhinezeza gusa umubiri we yarazunga ko ari nezeza gusa ariko ivyakurikiye mu muryango wiwe biteye ubwoba neza ko Dawudi yabimenya biya yakoze ntaye kubikora nzokomeza ku munsi wa kane Tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza igitabo cy'abami ejo twari ko turavuga ku bami ba kabije cy'icumi deux rois chapitre 10 nako ndabereka ingene umwami yitwa Yehu yari umuhungu wa Yehoshafati ingene yasambuye ubushobozi bwa Bayali akoresheje ubwenge byari bigoye gushobora kufata abahanuzi bose bari mu gisagara ukabegeranya no hamwe baje bizanye bo nyene banezerewe bazi gora bashigikiye agira n'umunsi mukuru warabambika ariko yafite umugambi wo kubica no gusambura ubushobozi bwabo bwose ariko byagenze gucyo narangije ndababwira nti yagumye akurikiza inzira mbi za Yeroboham ariwe mu bami ba Israeli bakoze ibibi bibabaza Imana arimwo muzobona ko izina ryo riguma rigaruka rero bavuga yuko yagumye akurikiza izo nzira mbi ziwe ariko iciza yakoze nuko yasambuye ubushobozi bwa Bayali Bayali yari kigomana gifite ubushobozi navuga yuko bavuze ngo gifite ubushobozi navuga yuko arafite amadayimoni iki kigomana cyose gifite amadayimoni agishigikira ariko ubushobozi bwayo bwarasambutse rero no icyo tukwiye kwiga nuko tukwiye kwitandukanya n'icyaha icyaha bisaba intambara mu mubiri nkuvu yuko urahitamo kwanga icyaha ugasaba ubuntu bw'Imana bugushoboze ibi bigirwamana byose ushobora kuvuga uti nta Bayali nsenga ariko urafise ikigwamana kigutandukanya n'Imana ushobora kuba ari icyaha n'ubusambanyi ushobora kuba ari ikigwamana kwisambanya masturbation ushobora kuba ari ikigwamana ukunda amafranga ni ikigwamana ibyo byose bikire gusambuka bikamenagurika byose umurongo wa 35 rero verse 35 batubwira urupfu rwa Yehu nizere ko mwasomye gucuka ku 19 ishe cha 11 nta byinshi mvuga nza kuvuga ndengana gusa chapitre 11 umurongo wa mbere abami bakabicisha 11 2 3 chapitre 11 umurongo wa mbere batubwira uwitwa Ataliya ari we nyina wa Ahaziya umungu wa Ahabu abonye umungu yapfuye ngene yaciye ashaka kwica umuryango wose w'abami hanyuma umurongo wa kabiri yarisha abantu benshi ariko mu babo yishe hariho umwana muto yarakiri muto afise imyaka ishikindwi yashoye kurokoka yitwa Yowasi ariwe Joas niwe nashaka kuvuga gusa ku kino gice cya 11 kuko murongo wa 21 musomye verse 21 uwo mwana w'imyaka indwi yitwa Yowasi ariwe Joas niwe yaciye aba umwami niwe yaciye aba umwami nico co nyine novuga kuri ico gice cya 11 gice cya 12 chapitre 12 nabwiye yuko nzana cya hejuru uwo Yowasi rero yashoye ku umwami aganza Yerusalemu imyaka 40 byanze ku murongo wa mbere murongo wa kabiri rero ico twabona kuri Yowasi nuko yarafise ubwenge kuko yumvira abamukurira murongo wa kabiri musomye murongo wa kabiri yakoze ibigororokera Imana igihe cyose kwera yakurikira impanuro z'umuherezi cyangwa umutambyi yitwa Yehoyada ariwe Jehojada rero icyo kintu ni kintu cyiza rwose abantu bafise ubwenge baruviriza impanuro nashaka utabare yuko no musenero rishasha umukozi w'Imana wese akora nyuviriza ni vyiza kumviriza impanuro z'abakozi b'Imana abakozi b'Imana babamenyera he ubamenyera kuvyamwa kumbuto kuri revui inyifato yiwe ugusenga kwiwe ijambo riri muri we ni vyiza kumviriza abandi hari kibazo cyane kubakiri bato abajeune abakiri bato bavuga butumwa cyangwa bavugishwa abahanuzi cyangwa baririmbyi bafite impano basingabire usanga kenshi adashaka kumva impanuro ariko kumva impanuro ni kimenyetso cyo guca bugufi n'ubwenge rero uno Yowasi ari we Joas yagize ubwenge arumviriza gose impanuro aragendera kuvyo bamubwira kuko bavuga ko yakoze ngo binezera Imana nibake bibiri ivuga ko banezera Imana benshi dusanga bakora ibitanezera Imana musome muri bikorwa yakoze yashoye kusura gusanura inzu y'Imana kuko yasanze murongo wa gatatu batubwira ko ibimazi babitanga ku mpinga z'imisozi kumwe kwa Salomo atararo ku bwenge batanga ku mpinga z'imisozi leho lieu ariko se bakwiye gutanga ibimazi ibibazi kwiye gutangirwa mu nzu y'Imana ariko inzu y'Imana yamaze kononekara yaramaze kubomoka ariko musomye murana yuko yagize ico bita ku collector fundraising kwegeranya amafranga kugira abashobore kubaka gusanura inzu y'Imana cinkintu ciza yakoze nubwo atashobora kubirangiza vyose ariko yapfuye yabitanguye tuzobona ko mu nyuma bizobandanya ariko wewe ntiyashobora kubikomeza murongo wa 20 verse 20 acha yicwa n'abakozi biwe abakozi biwe nuva yuko abo atwara nibo nyene bamwiciye ku murongo wa 20 murashobora kwibona baramugiriye umugambi wo kumwica hanyuma murongo wa 21 acha subirwa n'umuhungu wiwe ariwe amazia canke amatsia mu gifaransa nuva yuko uwo muhungu wiwe tuzobona yuko ari wazogereza kumuhora ko nayishwe n'abakozi biwe ivyo byose nibintu turiko turasoma nico tubonabwiye yuko sindabiteba ko ubisomye muravyumva ariko ikintu nga muntu yuhuya nuko icacho sokoze chama kigira inkurikizi muri kazoza ukoze kibi muri kazoza uzogisangayo abantu bamwishe ntari bazi yuko nabo nyene bazogira inkurikizi bazokwishura ico bakoze biciye mu mwana wiwe nje gituma rero ni vyiza gukora ineza ejo sokomeza ndio bahezagire mbwire umuse mwiza
nizeye ko mwubatswe ntimwibagire gushonda kugakengere kugira ngo muze muramenyeshwe igihe cyose dushize ke kiganiro gishasha muheza gigo cyane.